buli yali akuguddeko olutalo nga tebaabazaala naye twena bw'omuyita nakinakina ne lugenda wala nnyo kati ng'akwetaaga tannakyuka tebakulimbanga bw'aba yakyuka akole emirimu gye naawe okole emirimu gyo okusinziira ku by'oyiseemu yiga waliwo abantu b'oteetaaga tebaakuyamba baakulwanyisa nakati tebannabakwagala setaani talokoka towanga setaani bbanga.